nimba ibyo twagwaniye ari byo wagwaniye
icyo irakorotse igihugu n'igishaje sanzare na Neva n'umugesera yananiwe
mpu oya
sangwa kaze nchuti banywanyi bacu turasubiye kubamwirwe canke mwaramutse bivanye nawo muherereye kuri mwe mwese mwumviriza ibiganiro byacu muherereye irya nino ku migabane ya makungu ya kure abatwumviriza muherereye irya nino mu karere k'ibiyaga binini eka namwe mwese muri ko mwumviriza ibiganiro byacu muherereye irya nino nga mu gihugu cacu c'u Burundi turi kwigenekerezo ry'19 myandagara umwaka w'2023 tukaba tugarutse kugira tubashitse ko makuru akomeye cyane ahejeje kudushikira ndabakengurukire cyane mwe mwese mwajeje gufyonda sabone kubatarabikora ndabasabe kumanuka munsi y'ivideo muri abahanditse ijambo sabone mu fyonde ko muraca mu narakazogera naho nyene mu fyonde ko hama tuje turabana mu makuru n'ibiganiro tubashitsa ku munsi ingingo nkuru ziza kugira ibiganiro byacu turazitangurira ku makuru akomeye cyane ahejeje je kudushikira abanyagihugu baturi imicungararo y'ikibira barafise umutima uhagaze ni mu nyuma zuko ibintu byatanguye kuba bibicane ya nino kumihana hibonekeza bitwaje ibirwanisho mu ijoro abanyagihugu ngo bakabona ko uwo wari umurwi mushasha witwaje ibirwanisho watanguye ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi ako karwi kabari karya ka generali ya regiome Bunyoni kashingwa imbere yuko atabwa mu mvuto canke se na kandi karwi vyuraza kuvyumviriza mwidonido ry'amakuru yacu mu nyuma zuko ayo makuru aheza kuja hanze muri komine Rugombo mu ntara ya Cibitoke ni mu buraruko bushira uburengero bw'u Burundi kuri abanyagihugu barahagaritse imitima kuma bari kwarakorwa n'imbonera kure izo mbonera kure ziriko zigira ayo mabi birashobora kuzita kuwa amazi na cane cane ko abanyagihugu bobo bahejeje gufata ingingo ikomeye cane izo mbonera kure nizihe ziragirira ayo mabi abanyagihugu kuzihemva uraza kuvyumviriza mwidonido ry'amakuru yacu biruko mu nyuma zuko amakuru akomeye cane adushikira ava mu ibohero rikuru rya Gitega ku magara y'uwaho ari umushikiranganje wa mbere ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi generali aregiome Bunyoni ngo yakubaguwe bitagira izina ninde yamukubaguye yakubaguwe kuzihemvaho ivyo navyo uraza kuvyumviriza mwidonido ry'amakuru yacu biruko mu nyuma zuko duhejeje kuronka amakuru akomeye cyane avuga ku ndyane zikomeye mu mugambo uri ku butegetsi wa CNDD-FDD eka umukuru w'igihugu generali major ndayishimiye ngo agira atembagazwe ninde wundi ashaka kumutembagaza arafise izihe nguvu mu butegetsi bwa Gitega uwo nawe uraza kumwumviriza mw'ibi biganiro byacu kandi turabashitsa ko amakuru avuga irya nino mu bisata bitandukanye turaza no gushikira kuyavugwa muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo no mu gihugu cha Tanzania we wica usabwa manuka munsi y'ivideo urabanditse ijambo sabone ufyonde ko uracubona arakazogera naho nyene ufyonde ko hama tuje turabana mu makuru n'ibiganiro tubashitsa ku munsi kayo makuru n'andi makuru ariko yibonekeza irya nino ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi tuze tuyakuramburira yose idonido inkuru ku nkuru ingingo ku ngingo ni mukanya inyuma yakakana eka ntangure ndabahe kaze mu biganiro byacu vyuno munsi ndabakengurukire cyane mwe mwese mwajeje gufyonda sabone kubatarabikora ndabasabe kumanuka munsi y'ivideo muri abahanditse ijambo sabone mu fyonde ko muraca mu narakazogera naho nyene mu fyonde ko hama tuje turabana mu makuru n'ibiganiro tubashitsa ku munsi turi kwigenekerezo ry'19 myandagara umwaka w'2023 turagarutse kugira tubashitse ko amakuru akomeye cyane twabwiye mu mfunyafunyo z'amakuru yacu twababwiye amakuru akomeye cyane dushikira va mu ibohero rikuru rya Gitega ku magara y'uwaho ari umushikiranganje wa mbere ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi generali aregiome Bunyoni ngo yakubaguwe bitagira izina yakubaguwe nande yakubaguwe kuzihemvo ni mu nyuma zuko kandi twakubwiye amakuru akomeye cyane yakarwe gashasha kishinze gutembagaza ubutegetsi ko bakariko karakorana n'umuntu vyajije kumenyekana ko nawe afise umugambo ukomeye cyane wo gutembagaza ubutegetsi ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi uwo ninde arafise izihe nguvu eka imbere yuko tugushitsa kwa ayo makuru yose idonido tugushitse ko ayavugwa irya nino mu bisata bitandukanye turayatangurira mu gisata c'ubudandaji aho gushika ubu gutunganya idandazwa ry'isukari biriko biragorana isukari kiracari kidandazwa kitaboneka ku isoko igishusha n'ihinguriro sosumo ryo rikavuga ko ibitigiri by'isukari ritanga bitigeze bigabanuka imwe mu miryango twashoboye kuvugana yatubwiye ko ingorane igira mu gihe hageze kugaburira abana imfungurwa zisaba isukari mu kuziteka ngo barakoresha ubuki mu gihe hari icyayi ariko ntibyoroshe ngo kukwira zimbye cyane bakabandanya bavuga ko ngo ubwa mbere bagurira itiro n'igice ku 15,000 y'amarundi ariko igiciro bucashitse ku 20,000 n'undi nawe avuga ko nubwo biruko abana badakunda ubuki kandi ko bategerezwa kugura ikiro cy'isukari kimwe ku mafaranga 8,000 mu gihe giciro cya leta ari 3,300 nta kundi bo bigira ngo no kuri ico giciro kinini ntiboneka vyoroshe gurishwa mu kinyegero igurishwa mu kinyegero mu mabotike abo bantu twavuganye babandanya bavuga ko rimwe na rimwe bidakunda gusubiriza isukari n'ikindi kidandazwa ikidandazwa kigurishwa mu kinyegero mu bibanza bigurishwamwo bisukari yerekanwa ku bibanza abanyamabotike ntibavuga aho bayirangurira bakubwira gusa ko bagurisha ku giciro kinini kubera ibiciro vyo kurangura ko atayine nsiguro mu makaritsiye yo kumugwa mukuru w'ubutunzi wa Bujumbura hibonekeza cane cane abajejwe intwaro bibonekeza mu gikorwa cyo gutanga isukari no kubahiriza igiciro imiryango itegerezwa kwerekana amakaye y'imiryango ntumbero yo kwemeza ko arabo muri ako karere ariko abatari bake baribaza nimba abantu banyegeza bakanazimba isukari barangura ku biciro byashizwe ko na sosumo kuwa 27 mu kakaro guheze ryo hinguriro ryaradugije igiciro c'isukari cavuye ku 2,500 gishirwa ku 3,300 y'amarundi umuyobozi mukuru w'iryo shirahamwe yari yijeje abanyagihugu ku isukari giye kuzokwama iboneka kwisoko cane cane na leta yasavye abadandaza kurangura isukari hanze y'igihugu ariko ikiboneka nuko urudandazwa rw'isukari kikiri kibazo gisiga abajejwe intwaro nayo mu makuru akomeye cane twakubwiye mu mfunyafunyo z'amakuru yacu twakubwiye amakuru akomeye cane ajanye nuko mu nyuma z'uko vyibonekeza ko hoba havutse umurwi mushasha wishinze gutembagaza ubutegetsi ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi muri komine Rugombo yo mu ntara ya Cibitoke n'uburaruko bushira uburengero bw'u Burundi imbonera kure ziriko ziratera ubwoba ibuhinyuza abanywanyi 5 b'umuhari w'urwaruka rw'umugambwe uri ku butegetsi wa CNDD-FDD barica bagakiza abanyagihugu bo kugacimbira ibuhinyuza barakubagurwa n'urwaruka rw'umugambwe CNDD-FDD waduhaye amakuru akavuga ko umuntu wese atasha atevye mu ijoro arakubitwa n'urwo rwaruka rw'umugambwe w'inkona yadondaguye 5 muri izo mbonera kure ngo ni ja miburo batazira gikoko kubw'Imana Jacques Rufumba Korode ndi kubwayo na kansura heba batazira ndakwica nibo bahagarariye ako kajagari gakorwa ku banyagihugu bo muri ako karere abaheruka gukubagurwa n'abagabo 3 bahaboneye Fabiye Ngenda Kumana Joseph Nsabimana na Karigiste Manirakiza barakubiswe n'izo mbonera kure mu ijoro ryo ku 14 rishira uwi 15 myandagaro mu gihe bari batahutse bavuye mu bunywero izo mbonera kure ku bwisoko mu mugambwe uri ku butegetsi ntizumvira indongozi zazo muri komine uwo wazirongoye ku rwego rwa komine ntahengeshanya kuzisaba kureka ubwo bunyamanswa mbere baranamutera ubwoba ko bazomwica nubwo hari imyidogo y'abanyagihugu badahengeshanya kwiyamiriza ingeso mbi y'urwo rwaruka ntwari rica amatwi gasa n'ihishira izo nkozi z'ikibi musitaneri wa komine Rugombo aremeza kwazi iyo nyifato igayitse y'izo mbonera kure asaba abanyagihugu kwegeranya ivyemezo vyose kugira bazagiriza imbere y'igipolisi n'ubutungane ni mu nyuma z'uko kandi aho mu rumonga amakuru akomeye cyane adushikira habujijwe kugira depo n'ubunywero bw'ibinyobwa abajejwe intwaro muri iyo ntara bakoresheje inama badandaza muri iyo nama hafashwe ingingo ko abafise amamega batarekuriwe kugira ubunywero bwabo busanzwe canke buto ababikora bategetswe guhitamo kimwe n'amakuru akomeye cyane ahejeje kudushikira twababwiye amakuru akomeye cyane ajanye n'uko abanyagihugu batuye mu micungararo y'ikibira kuri ubu bahagaritse umutima kumva z'uko babona bitwaje ibirwanisho mu ijoro amasoko yacu mu banyagihugu abanyagihugu batuye mu burere buhanura bibe n'ishamba cimeza ry'ikibira bakatubwira ko ngo mwijoro babona bitwaje ibirwanishe ka hari n'abanyagihugu ngo batanguye kurungika abana babo mwako karugwi waduhaye amakuru atashimye yuko amazina yiwe atangazwa ku mvuzo z'umutekano akaba yatubwiye ko ngo wari umurwi mushasha watangura wishinze gutembagaza ubutegetsi ko ni mu nyuma z'uko vyibonekeza ko rede tabara tacho yakora kugira ihindura ibintu ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi wari umujenerali akomeye cyane yinyegeje nyuma yako karweka ngo niwe asuma ibirwanisho mu gisoda hama kabirungikayo akanakurikirana idiri yo kugura ibirwanisho mu makungwe karanarungikayo bamwe bamwe mu basoda ni umugambi wahejeje kumenyekana ubu uwo mujenerali ari hafi y'umukuru w'igihugu nyene cubahiro generali major ndayishimiye ka niwe nyene ngo gira bandanye umugambi wa generali Bunyoni amasoko yacu muwo mwiperereza ntiyashimye kutubwira uwo mujenerali na cane cane ko mushobora kumva mu minsi mike nawe yatawe mu mvuto na cane cane ko yahejeje kumenyekana biruko mu nyuma z'uko makuru akomeye cane dushikira avuga mu mugambi wa mbere mwitavuga rumwe n'ubutegetsi ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi wa CNR kuri ubu ngubu ngo bariko bararaba ingene batorera inyishu y'indyane n'amatati harimo uwo mugambwe na cane cane ko hari akarwi kabashinga amateka 10 bari bahejeje gufata ingingo yo kubogoza agatorwasa ariko kuri ubu ngo bikaba biriko birigwa ko ngo harabwe ingene basubira kunga ubumwe cane cane ko vyahejeje kumenyekana ko ivyo vyari vyakozwe na Colonel Senateur Reverian Ndi Coup yari yatanze amahera menshi ku mushinga amateka makuru ata kugira batembagaze agatorwasa ngo bikaba vyari mu mugambi wo guca intege uyo mugambwe na cane cane ku mugambwe CNDD-FDD ngufise ubwoba ko mu matora yimirije utazohava utsinda biruko mu nyuma z'uko mu makuru akomeye cyane dushikira ava mu ibohero rikuru rya gitega ruko generali aregiome Bunyoni yahora ari umushikiranganji wa mbere ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi ubu ni umunyororo muri iryo bohero ngo amagara yiwe kurubarageramiwe cyane ni mu nyuma z'uko yakubaguwe bitagira izina ngo yakubaguwe n'umwe mu bamucungerera umutekano ni mu nyuma z'uko ngo hahindurwa bamwe bamwe mu bamucungerera umutekano eka ngo hashirwa umwe mu yiciye umuvyeyi akaba yamukubaguye amwagiriza yuko generali Bunyoni ngo yanse kuva hanze ngo yinjire mu ibohero mu gihe yategerezwa kwinjizwa mu ibohero eka ngo yaciye amukubagura bitagira izina abanyororo muri iryo bohero bakabona ko General Aregiome Bunyoni waruhejeje kitari gito yafise uburwayi bukomeye cyane ngo nadaca kurikiranwa n'abaganga ashobora kuhava yitaba Imana tacu uburongozi bw'iryo bohero buratangaza no mu ntwaro ya gitega naho atacu baratangaza bamenyesha amakuru bacu barakurikiranira vya hafi vy'iyo nkuru ibiza kugenda bidushikira turabibashitsa ko idonido biruko mu nyuma z'uko makuru akomeye cyane adushikira ava muri Tanzania mu ikambi ya Nyarugusu imwe mu mpunzi y'umurundi ngo yarishwe vya kinyamanswa umugabo w'imyaka 35 yariciwe ku birometero 2 uvuye ku ikambi ya Nyarugusu mu murima wiwe w'itomati impunzi z'abarundi ziba muri iyo kambi zigasaba igipolisi gufata abo bicanyi abanyetanzania batatu barikekwa kuba ari bo bakoze ubwo bwicanyi biruko mu nyuma z'uko muri Repubulika ya Intwaro rusangi ya Kongo muri Nord Kivu ituri igisirikare c'u Buganda cerekanye vyaranguwe mu bikogwa vya shuja ingabo z'u Buganda zaratanze cegeranyo c'ibikogwa vya gisirikare FARDC UPDF bikorwa ku butaka bwa Kongo kuva mu ntango z'ibikorwa biriko bibera mu ntara za Nord Kivu na Ituri nyuma y'imyaka 3 niko igisirikare c'u Buganda cemeza abagwanyi baba ba 550 ba DF barishwe abandi baharurwa mu 10 nabo barafatwa mpiri ni mu nyuma z'uko kandi umurwi urwana wa 2023 nawo wasubiye ku burindwano biruko mu nyuma z'uko kuri ubu abasirikare ba Kongo ngo bafise ubwoba ko umurwi wa 2023 woba wishikiye muri Sud Kivu gufashanya na twirwane ko n'iyindi mirwi wakaba ariho intambara igiye guca yimukira bamenyesha makuru bacu bari ko barabikurikirana ibizagenda bidushikira tuzaye bashitsa ku idonido
barasubiye turabonana Alzheimer na wengine tuwavugana kujijanye ni kora nilo kaminuza hamwe nuku nonga ichegiranyo kujijanye ni neguro zerekeranye ni sabukua yone hero haraba anu bari bari mubiro vikuru vichuji bari mura yomana mayose bari nomulijo kora nilo kaminuza jitari chishuminazili zuku wabatatu ekambere numi kora nilo kaminuza joku itari chi 33 z'ukwezi kwa kane bavuga inyuma yaho yuko bitaciye mu nzira y'amategeko biteye amakenga kandi biteye n'agahinda kuko dushobora gukora ikintu mu nyuma w'inyiru gahakana ko utagikoze abo bantu mu ikoraniro kaminuza baratiririye n'ibyiyumviro kandi vijiyumviro ikoraniro kaminuza riravyemera riravyemeza ijana ku ijana none uyu munsi bagaruka gute kwihindukiza mu ijambo kw'abarundi umenga batwara tuzi ko atamuga wihindukiza mu ijambo aho bihindukiza hariho bigenda gute uyu munsi abantu bavuga yuko ari ndongozi bavuga ko ari incabwenge bibagira n'akaranga k'abarundi bakihindukiza mu ijambo icyo bintu murumva biteye amakenga bose rero umushyiranganji hamwe twavuga ati yaratawe mu rudubi n'abo bantu kuko avuga yuko ari abantu babitwaye ko ngabo bantu bitwaye ibyo bitwaye nabo bitwariye twebwe ntabyo tuzi n'umushyiranganji ntiyigeze atubwira ati burya rero njewe ndafise abantu banyituye kubijanye n'amakoraniro kaminuza batunganyije naho nyine twari kuba turiko dukora ibintu binyuranye n'amategeko umushikiranganji abijetwe akatwemera ko tubikora aho naho nyine tubona arimo akantu gahinyitse rero twabanuke kugira ngo abantu bamenye imvaho abantu boye kujuragizwa n'uyu nuri mu mategeko y'umugambwe sinibaza kandi ko ari mu mugambwe wacu gusa ikoraniro kaminuza ni urwego ruri hejuru y'inzego izo arizo zose icyo ikoraniro kaminuza rishinze umukuru w'umugambwe ntashobora kukivuguruza ibiro bikuru ntibishobora kukivuguruza kuko ikoraniro kaminuza rijamwo abaserukiye abanyamugambwe bose ku bijyanye na sene riba ririmo abantu bageze ibiro bikuru abo ku rwego rw'intara abo ku rwego rw'iprovinsi abo ku rwego rwa komini haranajamo n'umwana ashaka na bamwe batugwa mu manama manugwajambo y'amakomini abo bantu rero bose bangana uko ijambo bapfunditse ngo hari abantu batanu batandatu umushyikiranganji agashaka kumviriza abo bandi mu mwebwe ibyo mwagize nta gaciro ndabiha ntacyo aha nibaza yuko bakunze kutubwira ko demokarasi ari ijwi rya benshi ijwi rya kongere ijwi ry'inama kaminuza y'ikoraniro kaminuza irasumba ijwi ry'abantu batanu nawe wari mu rwego rumeze gute ijwi ry'abo bantu rirasumba ijwi ry'umukuru w'umugambwe naho afise ububasha bwo kugena uyu nuriyo ku kijyanye n'itariki ya 30 ikoraniro kaminuza ntiryari ryo gutora abanabariya nimwana ashaka kiretse ukubesha no guswaganya kwa bamwe n'abandi abagize ibiro bikuru by'umugambwe ntibatorwa baragenwa bagenwa nande bagenwa n'umukuru w'umugambwe hanyuma akabashikiriza ikoraniro kaminuza kugira ngo bibemeze cyanye bibahakane abagenwe ro ku itariki ya 30 abo bantu bose nta numwe bahakanye bose abari bahari mu bushingiri na bakomewe amashibuza ubwo dusanzwe tubigenza muri 2019 wavuga yuko batanezerewe n'ibyabaye kubera batakiri mu biro bikuru bakomewe amashibuza ibyo bavuga rero ngo ibiringo iby'ibiringo sivyo urabye yangingwa 47 yo mu mategeko yo muri 2019 yanasubiwemo ikongerwamo yuko iruhande y'ibiro bikuru habaho n'urwego manuzwa jambo rujamo abantu bose babaye mu mabanga akomakomeye y'igihugu ababaye abashingamateka ababaye mu burongozi n'abandi bandi b'inararibonye bashobora kugenwa n'umukuru w'umuganda abo bantu bagafasha urwego rukuru rw'umuganda rw'ibiro bikuru guterera ibyumviro bagakoranwa n'umukuru w'umugambwe afashanije n'umunyamabanga
wowe wica usabwa manuka munsi y'ivideo urabanditse ijambo sabono fionde kora tubona arakazogera nawe nyano fionde ko ama tuje turabana makuru n'ibiganiro tubashitsa ku munsi ntimuje kure ibiganiro byacu nakagaruka iyi ni Burundi News TV.